chaindoti ndoto mbona mpaye ndataha afise nishakoshi ngenda namaguru chamura n'ibintu by'ibigabo binini binini byirabura cyane atakuntu nuhava ndabisigura ngumva ngo bari binini binini gose gose kandi birabura niho duhuye nabona ntibanambajije nabonye bafata barankubita mbona ndabwiriranya amaraso mbona nyine batse kunyica ni ukuvuga nabyiyumvira bivanye n'ukungene nabona abantu mu isi batunze barangiranwa bakavuga ati naka n'uwa mbere ku butunzi naka n'uwa mbere muri ibi niba afise imodoka zingana uko afise amazu angana uko nanjye narumva ntegerezwa kuzobaho ndi rurangiranwa nicyo cyaca gituma niyumvira kuzoja muri Freemason.
Bakunzi b'ibiganiro bishya ku Muco Wera TV turabaramutsa tubifuriza amahoro y'Imana nk'uko mubibona kandi imbere yacu turafiseho umutumire araza gutangura senga Imana hanyuma aca twidondora aca tubwira icyo yaduteguriye uyu munsi turamuhaye ikaze
ndabaramuhije mwese mu izina rya Yesu umukunzi wacu hanyuma imbere yuko dutangura ibindi byose reka tubanze no gusenga Mana data wa twese uri mu ijuru turagushimiye cyane kuko imbabazi tugiriye turagushimiye ko tugiriye ubuntu bwo kuba hano hantu turagushimiye Mana kuko intahe tugomba tuvuge intahe y'ukungene watukuye mu byaha ukaduha gukizwa neza none rero Yesu turagushimiye urabana natwe udushoboze turagomba ngo intahe zigere kure kuri bamwe baboshwe kugira ngo baje babaho kuzabukoze mu izina rya Yesu amen hama bene data ndabaramukije mwese mu izina ry'umukunzi wacu Yesu hama ibisigaye ku mazina yanjye nitwa Dushimimana Ferdina ndi uwo mu ishengero rya Pantekote ry'Impara ubwiriza Impara nyene Centre Gitanga misiyoni yacu ni Mugara nagomba ndababwire intahe y'ukungene nakijijwe Yesu nabahezagire jewe navukiye mu muryango abakozi b'Imana papa yari umukozi w'Imana mama yari umukozi w'Imana basanzwe basenga nkurira mu iryo shengero mu ishengero rya Pantekote bantwara muri Sunday School mushikanje agenda mpetse nkura ndi umuririmbyi nkura nkora igikorwa cy'Imana nyine naho nakora ibyo ntazi nkiri umwana mugabo kandi ndibuka mu icyo gihe sibyo gusenga papa yarankubita cyane kugira ngo nje gusenga rero mu nyuma yaho hajye umuntu ashobora kugendana n'abagenzi babi ukaza usanga ariko baramukwegera mu ngeso mbi ariko baramukwegera mu rutu na turiya ivanye n'abagenzi twagendana bari abantu bakunze kandi bansumba nca ninjira mu kagwi kabo dutangura kugendana maze ibintu byo gusenga ndabiheba mbaho nyine umenga ntacyo bitwaye ibintu by'Imana nta kibazo na kimwe mugabo papa tashe nagira ubwoba kuko yarankubita akambaza impamvu ntagiye gusenga akayimbaza rero mbaho uko mbaho muri ubwo buzima nkitwaza ngo nta mpunzu mfise kandi impunzu nayo ndazifise nkitwaza ibirato byatabutse nkitwaza ibiki kugira ngo sinje gusenga ariko ibyo byose yaramayeri kugira ngo mpebe ibintu byo gusenga mpebe kuririmba n'ibindi n'ibindi maze ndabaho uko ndibuka icyo gihe nari nkiri muri primaire icyo gihe narimvira cyane mbere nkagira nti cyenda ngomba kuzoba ndi rurangiranwa ndagomba kuzoba mfite amafaranga menshi ndibuka narimvira nti jewe nakunze no muri Freemason no kwinjirayo nkaronka amafaranga menshi nkabaho ntunze nkabaho ubuzima nyene bwiza ariko umuntu ategura ibyiwiwe ariko Imana nayo igategura ibyayo ugasanga Imana yaragutunganije kazoza Yesu nabaheza kiri hanyuma rero ndabaho uko ndabaho muri ubwo buzima ngeze mu mwaka wa gatanu ntangura kwifata uko ngomba ntangura kuvuga uko ngomba mbere bikanashika rimwe na rimwe nkagenda nyine mu bintu bita abaskuti sinzi ko mwaba mubazi abaskuti muri katolika kandi no mu Pantekote nkagendamwo kuko nagomba kubaho ndi rurangiranwa mu majambo make rero ariko Yesu wewe ni mwiza ameze neza nshitse mu mwaka wa gatandatu niho nimvamwo kubwira abyeyi nje we birakwiye ko nja kwiga inyigisho z'umubatizo kugira ngo bikunde nyene batizwe nitwe umukristo ico gihe narumva ndabikunze cyane nshitse mu mwaka wa gatandatu batitaye kukungene ntasenga barabyemera ndiga inyigisho z'umubatizo ndabatizwa maze kubatirizwa rero ndabaho uko nyene nitwa ngo ndikonkorera imana mugabo atagakiza birebere kari mu mutima wanje ndabaho uko kuntu mbere inyuma yaho ndashika mu mwaka w'indwi maze kugera mu mwaka w'indwi niho nyene nashishikaye ibintu byo kugomba kuba umuntu akomeye cyane hano mu isi maze muhira niho baca bategura inama kuko narataha mu ijoro cyane nkataha mu ijoro rikutse nari mu bintu ataniki imazi cyabyo muhira bacagira ati rero wewe igikwiye uyu mwaka uza uzogenda kwiga kwa sokuru wawe ari huba maze rero bategura kundunga ikayo cangira nta ntisawa nti ubuho ko bagomba bandungike mu gisagara nzoca nkora ibyo ngomba nta kibazo na kimwe nzoca nigenza uko nigombera Yesu adutabare cyane ujya Imana rero ifite imigambi mugabo ndibuka isubiye inyuma gatoya iyo numvirije nk'ubutumwa ku radio nkumva bari ko aravuga iby'igihe cy'iherezo naragira ubwoba cyane najya amafisi ubwoba ntiyumvira ati none hajewe inzamba yovuga mu iri joro no canja he ntagira ubwoba bwinshi rwose ntiyumvira ati inzamba izovugira nzohava njya mu muriro nati ndatinya umuriro siri bukure umuriro udahera Yesu adutabare rero ndabahuko mugabo ufise ubwoba nti n'ukuri nti ndatinya umuriro mu nyuma rero aho baca bandungika kuja kwiga kwa sokuru wanje barabitegura nyene barandungika nibuka mpaye nagenda nagize igumba gumba ndarira ndakora amosotsi mugangize nti rero ko bandungitse mu gisagara ntegereza kuzokora ibishoboka byose kugira ngo nyene wa mugambi wanje kuzoba rurangirano ndawushishikare neza maze rero nshitseyo nama nibaza ngo niko bizohava bibandanya ariko siko byabandanije na gatoya mu nyuma yaho niho nasanga ninjiye muri groupe biblique mugabo nkishitse aho hantu nategezwa kuja barambwiye ati umviza rero icitondeko ntuzokwinjire muri groupe uzohora uririmba utashe mu buruhuki wanyu kuko ngaha ntuje kuririmba uje kwiga gusa maze rero ndabyumva ndavuga nti nta ngorane nta kibazo na kimwe ari ukuririmba bari kurimba nzobyihoza nzohore ndirimba muhira nshitse mugabo mutima ivyankundira ko ntoririmba ko narisanzwe ndirimba mu rwaruka aho hose nakora ibyo narisanzwe ndirimba mu rwaruka rero mu nyuma mugabo niho naca ngenda muri groupe biblique ndinjira muri groupe biblique uwo munsi bararirimba udukora sinyene n'indirimbo numva ho ndi ndiko ndafatwa mugize ndi aha hantu baga sinzohagaruka Yesu adutabare buryo umuntu arashobora kugomba guhunga imana agakomba guhunga umugambi w'imana ariko imana data wa twese bifise umugambi ku muntu wo kumugirira neza maze rero mu nyuma niho nagenda gusenga mu rusengero kuko groupe yarategura ku munsi wa gatandatu ngiye gusenga mu rusengero hajya dusohotse ncangira ncanumva umenga noja gutegura mugabo nkumva umenga ntabyo ngomba umugenza carankwega ndinjira muri korale nshitse rero muri korale ndaririmba bahagurukije abashitsi nsanga navuze nti narinje kwifatanya namwe kandi atabyo nari nateguye maze rero nsanga ninje muri groupe biblique muri ubwo buryo aho bo nari nsanzwe ndi muri occupation nkora n'ibindi nyene ndaja kwiga makarate ibintu by'ingumu ndabijamo ndavyiga kuko numva ko ntegerezwa kuzobaho ndi umuntu akomeye cyane muri inozi nagira ntegerezwa kuzobaho nzogwane nshike no hanze ndiko ndagwana ndaja kwiga ibintu by'amakarate Yesu adutabare mugabo aho hose ndi muri groupe ivyo byose nkabijamwo nkaja mu maskuti nkaja mu vy'ingumu kandi ndi muri groupe biblique muga mu nyuma rero niho batora abarongozi b'iyo groupe nza numva bansomye kuzoba umukomite muga nkimvira none nkaje waha kugira ngo bantu renzo umukomite ibintu babikuye kuki jeme zuku jewe nduku babikuye kuki Yesu adutabare hajya rero imana igufise ku mugambi nta handi togucisha burya muri ibyo yavuze ngo naruhe bwa yokizwa imana igufise ku mugambi iragucisha ahantu hakomeye mugabo ikagukuramo ikintu cy'ikimaze Yesu nashimye
amen
maze ndinjira rero muri iyo groupe biblique ndaririmba igice cya mbere mugabo ndibuka hahantu naba baravuga ati umviriza ntibikunda kuririmba ati utegerezwa kuzoririmba utashi wanyu ngaha awaje kwiga gusa ibyo bindi nabyo ntibikenewe mugabo nkumvumenga ahubwo babanyorohereje ari ukwiga gusa nkumenga babanyorohereje mugabo nkumva muri jewe umubiri rucanira kuja gukorera imana muri groupe biblique Yesu nadufashe maze rero ndagumamwo mugabo nkinyegeza ndibuka nagenda kuririmba nyegeye kugira ngo kumbure ntibahave bamfata ngo bambaze igituma naririmbye isa dutaba ego ntibave bambaza ati mbega uwaririmbye kubera iki kandi twarakwankiye Imana idufashe maze rero ndaba aho hantu ndaba muri ubwo buzima mbangikanye iby'Imana n'ibindi mfata iby'agakiza nkabicanga n'ibindi ndabibamwo uko ndongera ndabibamwo uko mugabo ndibuka hari umunsi Yesu yangendera akantabara ndibuka umunsi turangiza amahizame bagize ati umviriza rero dufise amasengesho yo kurangiza igice kugira ngo tuzotahe dusezeranye no gusenga Imana nabaye mu bambere bayase ntije amasengesho sinzoba ndiho nzoba natashe kuko narumva nkumbuye muhira sirigupe narumva ndabikumbuye cyane ndabaho uko umunsi wa Mungu amasengesho aba ku munsi wa mbere jewe nca ndatanditahira nyine kuryama mbere ndanasaba uruhusha mbeshe ntindatashe ngiye kwiga nigira ikibazo cy'ejo kuko siniga ndataha nshyitse muhira mbere siniga nca ndabaho uko nirirwa ndayayata ntera inkuru n'abandi ndabiba mwuko hanyuma bukembwe mw'iryo joro nyene cyandoti ndoto mbona mpaye ndataha mfise n'ishakoshi ngenda n'amaguru cyamura n'ibintu by'ibigabo binini byirabura cyane atakuntu nava ndabisigura ngumva ngo bari binini binini rwose kandi birabura niho duhuye nabona ntibanambajije nabonye bafata barankubita mbona ndabwiriranye amaraso mbona nyine batse kunyica nca ndibwira nikangwe ntandi aya ni amasengesho navuga ko ntava ntajamwo ntegerezwa kuyajamwo fume maraha kanya gatoyi nce ntaha haheze ubundi mwanya Yesu dufashe cyane navuze nti Imana igufise ku mugambi iragucisha ahantu hose hashoboka burya rero ndinjira muri aya masengesho ndayinjiyemwo turaririmba indirimbo hanyuma baravuga ubutumwa turaca bugufi turetswa duciye bugufi turongera turetswa hanyuma ca ndagira je ndafukama mugabo ufise utuntu nahishiriye mu mutima njewe bagana aho nafukamye ibintu sinshobora kubireka byokunda kuko narabona menga nibyo bintu biryoshe mu buzima bwanje bwa misi yose nabona nti kopinaje iraryoshe narabona nti gukina amakarate biraryoshe narabona kuba mu basukuti biryoshe narabona kuba mu bantu b'abagenzi dukora ibyo tugomba nabona ko ari cyo kintu kiryoshe gusumba ibindi byose Yesu adutabare cyane maze ibyo byose ndabizigurija mu mutima ndabinyegeza ndanka kubyatura ngo ndabiveho Imana niho yaci ifata mwene data umwe iciramucamwo aravugishwa ati ngaha hariho abantu banyegeje ibintu base kwihana ubundi nawe aca avuga ngo mbonye abantu bameze uku n'uku n'uku nkumva nti ibi byose bariko baravuga byerekeye jewe ndavuga nti ibi bintu byose biranyerekeye nti rero aga ikiriho nuko nokwihana Yesu adufashe cyane maze ndongera ndafukama mugabo ibindi byose ndumva kumenga nobirekura mugabo kopinaje ndumva ko ntoyirekura kuko nabona umenga niho nziga utuntu twose dukenewe
wari uvize umukobwa muyaga mukundanye
yego nari si umukobwa tuyaga dukundanye kandi wewe ntiyiga icyo gihe yari umuntu kandi w'amahera menshi cyane Yesu abaheza gihe rero narabona nti hamwe novuga nti ndamuretse utuntu ngira ngo nahora ndonka sinosubira kuturonka muri make hanyuma rero mugabo ndabaho uko Imana yongera iravuga ndongera ndafuka mu bugira gatatu mugabo biranka ko ndakarekura mu mutima byanze ko ndakarekura niho mu nyuma nyene Imana yereka umuntu ibyago uwo muntu agiye kugira yanze kwihana niho nagira nti jewe uko biri kose sinemera gupfa kuko nababwiye nti naratinya ko ko inzambi zo habivuga nkaja mu muriro utazozima ngize nti rero jewe ico mbona gikwiye reka nihane nature neza ibintu ndabiheve mbere nca ndatura mejeje kwatura ako kanya nyene niho mpemu yaca ngendera nca nuzura mpemu yera nkejeje kwatura nyene numva nuzujwe mpemu yera Yesu nashimwe maze rero kuva uwo munsi nca ntangura kumva ko no atabundi buzima atari ukuba muri mpemu numva biranezeye cyane ndumva nanezerewe agakiza numva Imana sinzi noneho numva ndaryohewe rwose njyanye mu ijoro nkumva ijwi rimbwira nkarota inzozi numva biranezeye kuba Imana inyiyegereje cyane muri ubwo buryo numva umenga nobwira n'abandi bose ko atakindi kigira ikimazi mu muntu ataragakiza maze rero nca ntangura kuza ndabwira abandi ubutumwa bwiza ndanababwira ba bandi twagendana b'abagenzi twakorana ndababwira ubutumwa bwiza ndababwira agakiza nkababwira ko akwiye gukizwa nkababwira amateka y'igihe cy'iherezo nkababwira ko hazabaho urubanza nkumva nubabwira noneho ubutumwa bwiza uwo mbwiye ubutumwa agahita agira ubwoba akaca yumva umenga twogumana kugira ngo ibyo bintu ngo ntibimubeko ukaca umenga yoca yihana mu kanya mpejeje kumubwira ubwo butumwa bwiza rero ndabaho uko nca ndashishikara ubuzima bwo gukizwa mbandanya gusenga Imana burya mugaho hari ibintu bigwanya agakiza burya umuntu acyuzuye mpema kironse umuriro wa mbere arumva kumenga nta ntambara zizokwigera zibaho akabona kumenga ntageragezwa azokwigeragira ariko ngo ndababwire mu gakiza harabaye intambara kandi intambara nizo zituma umukristo akura mu buryo bw'impemu rero ndabaho ubwo buzima naragwanya n'izindi ntambara zitari zike ndagwana intambara nyinshi mu gakiza hamwe nkumva umenga nobivamwo hamwe nkumva umenga ibi bintu iyi nzira ntigendwa nkumva umenga nosubira hahandi mugabo nkahumurizwa na y'amajwi numva na za nzozi nakunda kurota bigaca bituma bimpumuriza nkabona nti kuko biri kose Imana izo ntabara Yesu nabahezagira hama ibisigaye niyo ntahe yanje n'ukuri numvise nobabwira umuntu arakwiye kubaho akava mu buzima bw'idini akabaho ubuzima bukijijwe burimwo mpemu w'Imana nk'uko Imana nanjye yagende ikampa gukizwa kandi nitwa ko nakuriye mu nzira z'Imana nitwa ko ndumuririmbyi mugabo ndabibangikanya n'ibindi nawe Imana ikaguha gukizwa igaca bituma uwo umukristo ashitse ashimwa n'Imana Yesu abahezagi
yego mbega muri icyo gihe wariko wipfuza ko wo kwinjira no muri Freemason kugira ngo ushobore kuba wowe umuntu akomeye uronka amahera hoho wabyiyumviye bivuye kuki
no kuvuga nabyiyumvira bivanye no kongene nabona abantu mwisi batunze barangiranwa bakavuga ati naka nuwa mbere ku butunzi naka nuwa mbere muri ibi niba afise imodoka zingana uko afise amazu angana uko nanje narumva ntegezwa kuzobaho ndi rurangiranwa nico caca gituma niyumvira kuzoja muri Freemason sawa hesagi
yego murakoze cyane turabashimiye murangize musenga Imana
yego reka dusenge Mana data wa twese turagushimiye urakoze kwa tugiriye neza wakoze kwa dushoboje muri intahe isigaye turasenza Imana umuntu wese azoyumva utumuha gukizwa hariho abantu bakiboshwe n'umwansi batarakizwa neza kandi bari mu ishengero uzubahe kubohoka uzobukoze mu izina ryawe gera Yesu amen.